ngifuna wena awuma kuvela wena kodwa lakushisa ngiyakutshela izinkanyezi mazikubona ziyashalaza izinyoni zezulu mazikubona ziyalilizela ngithi ayibo kodwa nawe babe mangikubona ukhanyisa ingqondo xega amadolo kukitazeka isibono
Bambi sees.